Muzwa kwethu wase South Africa ngiu Jacob Zuma umongameli walelizwe lase South Africa izwe lethu mhla ka 7 ku May kuolonyaka u 2014 sizobe sisemkhankasweni wokhetho asiphumeni sonke ke ngezigidigidi zethu ngalelo langa sisebenzisele lelungelo esalilwela kakhulu ilungelo lokuvota kufanele ukuthi siphume sonke ngalelo langa sisebenzisane ngokubambisana siqinisekise ukuthi ukhetho lunokuthula noxolo kanye nempumelelo njengoba sijwayele ukwenza phela ukusukela ngonyaka ka-1994 uma sisebenza ngokubambisana sisonke siqhubeka senze njalo sizoyakha iSouth Africa ibe yinhle kube iSouth Africa enempumelelo nenethezekile. Lonke ivoti livoti elibalulekile kakhulu. Kithina sonke umuntu ngamunye ngamunye kufanele ukuthi ayolibeka ivoti lakhe ukuze iSouth Africa iqhubekele phambili. Siyabonga kakhulu mzwa kwethu. Fellow South Africans, I am Jacob Zuma, President of the Republic of South Africa. Our country will hold national elections on the 7th of May 2014. Let us come out in our millions on the day to use our hard-won right to vote. We must also work together to ensure peaceful and successful elections as we have done since 1994. Working together, let us continue to build a better and more prosperous South Africa. Every vote counts. Every vote is important. I thank you.